I mua i te whakawātanga, tōna tikana kua whakapāke mai te āpiha ki a koe, ā kua hono atu koe ki te kaitautoko kai pehepehe a te kōti. Mā rātou koe e whakamōhio ki hea haere ai, ā hea tai mai ai ki te kōti. Mānā hoki e whakarite i tētahi haerenga ki te kōti i mua i te whakawātanga, kia waia ai koe ki hea haere ai me te āhua tonu o te whare kōti. Tai mai ana koe, ka ātitiro hia koe i te hunga tai tuara i te tomokanga o te whare, kātahi ka haria koe ki te wāhi tātari. Kāre e kore, kei reiro hoki te kai whakatuake me ona kai tautoko. Mā te āpiha kōti, mā te kai tautoko kai pehepehe rānei koe, e whakahaumaru, e āwhina ki te karo i aia me ona kai tautoko, ahakoa kei reira tonu te kai whakatuake. Tōna tikana ko koe te tuatahi ki te tuku taunakitanga. Akene he wāroa tonu koe, e tātari ana i mua i tō tunga ki te kōrero. Mea hari mai koe i tētahi pukapuka, hei pānui māu i a koe e tātari ana.